Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara, Sri Guru Sakshat, Parbrahma, Tasma Shri, Guru Ve, Nama, Tasma Shri, Bakratunda Mahakaya Suryogoti Samaprava Nirvignam Kurumadeva Sarvakaryeshu Sarvada Samksha Egidanta Swagajigarnaka Kapililambodara Savikta Vignashi Vinayaka Dhumuraketa Ganadaksha Bhala Chandra Gajanana Namo Namah Saraswati Mahabhage Vidya Kamalalo Chane Vidya Rupe Vishalakshi ma vidyam dehi namastute ma vidyam dehi namastute
Da 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 da
Dinner,